Dumela. Ka leina ke mothusi Mashego, ke tswa for Northwest mo Mokgwase. I've prepared a monologue from a movie called Goodwill Hunting and I've translated it into Setswana. Thank you. Yanong ge nka go bolelela ka art, o ka mpolelela ka dibuka tsotlhe tse kile di a kwadiwa. Michelangelo, o itse thata ka ene o itse tiro tsa gae tso tsotlhe, dipolotiki, ka ene le Pope, kore o itse le ka marato, o itse tsotlhe akere. Fela ka go tshepisa gore ga o itse gore go nkga jang ka fa gare ga Sistine Chapel. Ga iseng go tsene ka fa gare o lebelele ceiling e le ya teng e le e ntle e le. Ga nka go botsa ka basadi o ka mpha selebase yo otlhe ka favorite yago. And ya, gongwe kile wa robalananyana gangwenyana or gabedi. Fela se nka go tshepisang sona le gore ga o itse gore go jang go tsoga fa letlhakoreng la mosadi o leng gore o mo rata ka pelo yago yotlhe. Lethabo le la teng ga o le itse. Yaano thata ba manase. Ga nka go botsa ka war o ka ntatlhela ka Shakespeare akere. Once more into the breach, dear friends. Fela ga iseng ko ya tumele wa ga o itse gore jang. Thank you.